makimona chama suwe nikine nene chuzo ete mausenyo maitu kimakimona chama suwe nikine nene chuzo ete mausenyo chatuwa tena kawambe wa dunia niano maume chakolo mbali mbali chatuwa tena kawambe wa dunia niano maume chakolo mbali mbali.
Sensational.